Ngicela uchaze bhuti wami indoda kumele ibene?
Indoda kumele ibene isibhamu. Ugada ngani umndeni wakho? AmaBhunu eSouth Africa neibhamu. Indoda nendoda kumele ibene isibhamu endlini.
Ngoba phela
isibhamu singakwenza utsotsi, usuhamba usangana.
Pensini mlotsha. Pensini mlotsha, this is what you always say. Ngicela uqhubeke isizathu sokuthi yingani indoda nendoda kumele ibene isibhamu.
Ugada ngani umndeni wakho uma wena uyindoda ungenasibhamu?
Ungathi makhalo
bonke inkunzi ngimdala ngengaka nje. Makuthiwa bahlasela ekhaya enkandla bafika khona uma khona nezingane zami ezincane la. Ngiyokwenza kanjani
ngingena? Ngomanye nje uthiwa woza sibani bani. Ubaleke.
Ngibaleke ngingene ngaphansi kwamatafula.
Thiwa ena ayikho inkunzi kisho sibani sayo. Ayikho inkunzi kisho. Ngeke ngibaleke ngidlule ekhaya. Ekhaya fanele ngiyofela khona.
Uma efika umfana ezongidakelwa. Efika endlini ethi uzothatha amashanti ezodakwa ngiqale ngishaye emoyeni esibili ngishaye enyameni